jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
One, two, one, two, three, four.
Da 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 da. Da 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 da.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh.
O'er the fields we go, laughing all the way.
Bells above tail ring, make your spirits bright.
What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Hey!
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Now the ground is wide, go it while you're young.
Take good girls tonight, sing this singing song.
Just get a bobtail bay, put your body at a speed. Hitch him to an open sleigh and hey, you'll take the lead.
Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells.
Da 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 da